kiraja amenya ko mbora dufise yabonetse bigoranye habanje kumeneka amaraso yabatwitangiye aho nanje nkimbonera kure ndi hambere y'amagabo kugira ntiyagire udusubize nyuma mu iterambere niyo mpamvu mpagaze neza nanje ngira nti wowe uzari kurariza mukora igihugu kirapanze
Kagabo kajama kakagona Yangwe ijami bona Aga katira tagachakira jungana wabagunya banga Wakijumudiru nda kuzimiri zako Urukari hijerura kunga Kakumi gipara Hoya jewe sindi mboregwa Zindu kira mukabare Zindu kira kukivi kugirango ni itezi mbere Zindaga sore kingweri kweri Nagaziporo ndaga kora Uzori kora rizomu kora Igihugu kirapanze
Imbonera kure Imbonera kure Imbonera kure yiyemera Imbonera kure Imbonera kure Imbonera kure Imbonera kure ishiririye Imbonera kure
demokrasi mu Burundi kuva kuri uyu wa kane genekerezo rya 16 gushika ku gihe 18 munyonyi umwaka umugambwe CNDD-FDD watunganije indwi yahariwe intwari zagwaniye amahoro na demokrasi mu Burundi umwaka iyo ndwi zohimbazwa ku civugo ngo bagumya banga uhenzwe na gahengwa cyane nkinzo twubakerera igihugu cacu tugabye ibirori byo kuguru iyo ndwi bizotangurwa n'inkuka ya misa Izobera kuri sikirisare gifugwe muri komine Mpanda. Igihe cy'isaha 3 zo mu gatondo, hacyakurikira kugurura icese ivyo birori mu ngoro y'umugambi